swiluva swa vatsongwana hina vavakulu yo tixavela matandza ni mazambani tshama heke lema le kaya hi tlhela hi tixavela mabiloko vanhu a loko a wu xavelele nsati wa wena a swi ta xonga n'wana mamani u vona hi ku xavela vasati va van'wani a loko a wu xavelele nsati wa wena a swi ta yantswa.